Sasariga, Rigama, Gagama, Papa, Dani, Dani, San. Pagani, San, Pama, Tapa, Pama, Pama, Gama, Gare, Gasa. Papa, Mama, Maga, Pama, Pagare, San. Nini, Tata, Tapa, Gare, Gasa, Nisa.
Da 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 da